igihugu cy'ibyiza abakijijwe bazora bahashikanye no kwizera Yesu Kristo gusa.
Bagenzi, ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kubera yuko ibyigwa byagiye birengana kandi hakaba ho n'ibintu byinshi bikomeye biriko biraba, twashoboye kuronka ibibazo bitari bimwe. Nk'akarorero, bamwe babaza ati bega dukurikije ibyo turiko turumva hirya no hino ku isi, ibi n'ibi ibibazo byinshi, na cyane cyane byerekeye ibyo guhamwa kw'abakristo mbere n'iby'ikimenyetso cy'Imana cyangwa ikimenyetso cy'igikoko. Icyigwa kizokurikira kumbure tuzoshobora kuraba neza iby'ikimenyetso cy'Imana n'iby'ikimenyetso cy'igikoko byari byo. Ariko mu cyigwa cy'uno munsi tugiye kurabira hamwe inyandiko yo guhamwa. Ni bande bazohamwa? Bega agahamo ni kuvuga iki? Ni bande bazohamwa? Bega ni bande bazohamwa? Bino nibyo tugiye kurabira hamwe mwa kino cigwa. Ariko mugenzi, imbere yuko twinjira mu ibyo nido gicigwa, n'umunezero mwinshi kuri njyewe kukubwira ngo wifatanye nanjye mu isengesho ridasanzwe. Uhoraho mwami ushobora byose, utegeka bikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe ririhabwa icyubahiro. Abantu bawe tuje imbere yawe mwa kino cigwa kugira ngo uduhishurire amabanga, utumenyeshe ibyo ugomba, uruhande dukwiye guhagararamo mu ntambara ihambaye iri kubera hano ku isi yahereye mu ijuru. Mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Nari nabivuze, icigwa cy'uno munsi gifise umutwe uvuga ngo inyanduruko yo guhamwa. Turi mu bihe bigoye, igihe umuntu ashobora gukora ikosa bamuhana agaca kwitwa gahamo. Turi mu gihe umuntu azana inyigisho itari yo, bayanka ntibayemere, agaca avuga ngo na gahamo. Turi mu gihe umuntu wese ariko arishigikira mu nyigisho arimo. Bagenzi, Bibiliya nicyo gipimo cy'ukwemera kwacu. Bibiliya niryo jambo ryonyine twahawe n'Imana kugira ngo ricubere urumuri rutumurikira. Muri Bibiliya, mu ijambo ry'Imana Bibiliya, hari amajambo y'umunezero gusa n'amajambo atwerekeza ku byiza, amajambo atugabisha, aduhamagarira gutandukana n'icyitwa ikibi cyose maze ngo twerekere mu bwami bw'Imana. Yamara abanse ukuri kuboneka muri Bibiliya, bakaza muri Bibiliya baje kurondera y'ibinyoma baragubona. Gutyo kubera yuko bemeye gufata inzira y'ubuzimire, bace batangura bazimire bagende. Mugenzi, ndashaka yuko mu gihe utegera icigwa cy'uno munsi ushire ubwenge bwawe kugutahura no kumenya ukuri, ushyira ibyizigiro byawe ku Mana kugira ngo amajambo avugwa mwa kino cigwa akuyoborere ku kuri. Kandi nk'uko byanditswe, tuzomenya ukuri kandi ukuri kuzoduha kwidegembya. Agahamo, ijambo agahamo ni kuvuga iki? Ijambo agahamo birasigura ibintu bitatu. Ubwa mbere duca twumva gushyiraho inyigisho y'ikinyoma inyuranye ihabanye n'amategeko y'Imana, gushyiraho ayandi mategeko, iyindi myizerere inyuranye n'imyizerere ya Bibiliya. Hana kandi iyo myizerere imaze gushyirwaho, hacakurikira iki? Haca haba ho guhimiriza abatuye ku isi kugendera iyo myizerere, ayo mategeko, ibyo bigigwa inyuranye n'iyo Bibiliya iduhamagarira kugenderamo. Ubugira gatatu hakurikira iki? hakurikiraho guhana umuntu yanze kumvira iyo migigwa ayo mategeko anyuranye n'amategeko y'Imana hama kandi akawe bagakomeza kugendera ku mategeko y'Imana mu gihe ya migigwa yo inyuranye n'amategeko y'Imana ariyo yagomba kugenderako uwo muntu bene gushyiraho iyo migigwa baca barondera uburyo bamuhana bakamuturira bakamukubita bakamugirira nabi mbere no kumwica bakamwica niyo ndangura jambo yo guhamwa cyanke yo guhama y'agahambo rero ushaka kubisoma neza nawe ushobora kwisomera mu gitabo cya Danieli igice cy'indwi ku murongo wa 24 gushyikana ku murongo wa 25 aho herekana ibyihindurwa by'inyigisho z'ukuri guhindura ibihe ibyagezwe amategeko y'Imana imyizerere abantu bahora basenga Imana ngo batangure basenga abantu ikimazi cyahora gitanga uko bukeye uko bwije biciye mu masengesho aho biduhamagarira kwaturira Imana ibyacu byose aho Bibiliya hariya muri Yohana igice cya 14 uhereye ku murongo wa mbere havuga yuko Yesu ariwe nzira n'ukuri n'ubugingo atawushika kuri Data atamujyanye hoho bagashyiraho imyizerere n'imigigwa itandukanye n'ibi tubona ngaha muri Bibiliya maze hagacakurikirwa gucobogoza abera b'isumba byose ibi nibyo tugiye kurangira hamwe hama kandi na hariya mu byahishuriwe Yohana igice cyawo cya 13 tuhabona iby'igikoko cya mbere n'iby'igikoko cya kabiri twarabisobanuye neza mu cyigwa cyarenganye ubundi tuzana ibyigwa bitondekeje neza kugira ngo ababikurikirana bashobore kuba botahura rero nk'uko twabibonye mwa kiriya cyigwa twarabonye iby'irema ry'igishushanyo cy'igikoko kandi kino gishushanyo cy'igikoko kimaze kuremwa gishyiraho amategeko kimaze gushyiraho amategeko gica gihabwa ububasha bwo kwicisha no guhana umuntu wese atazokwemera kugisenga wese ni kuvuga ngo definition nabahaye y'agahamo yamaze kumvikana ntihakagire umuntu azosubira kukubesha hatangura guhindura amategeko y'Imana hama ayo mategeko y'Imana hakaba guhimiriza ayo mategeko yashyizweho atandukanye n'ay'Imana aba ariyo akurikizwa ubugira gatatu hakurikira gutanga ibihano ku muntu wese atemeye gukurikira amategeko anyuranye n'ay'Imana nk'akarorero tuzi neza yuko Bibiliya ivuga isabato yo ku munsi ugira indwi yuko ari isabato y'Imana ni kuvuga ngo kugira ngo haboneke nk'agahamo nk'akarorero ikintu twokwitwa agahamo ni nk'uko hotse uwundi muntu akavuga ati oya isabato ntakwiruhuka ahubwo tuzoza turuhuka mercredi uwo muntu abazanye itegeko rinyuranye n'itegeko ry'Imana muri ubwo buryo abantu bose bamukurikira baba bariko barakora ibinyuranye n'iby'Imana uyo muntu rero kugira ngo byitwe agahano nuko ahimiriza abantu gusenga kuruhuka kuri uwo munsi wa gatatu mu gishingo cyo kuruhuka ku munsi ugira ngo wavuzwe n'Imana ubugira kandi abase noneho akagenda akabahana akabica akabakubita hamwe n'ibindi bihano byose yobaha kandi niko bitwa gahamo akandi karorero twotanga kugira ngo bishobore gutahurika nakahe nakarorero reka nakarorero tuzi neza yuko hari itegeko rivuga ati nubahe so na nyoko kugira ngo urambire mu gihugu cyanjye jyewe Uhoraho Imana yawe nzoguha hama iryo ni itegeko ry'Imana ubundi nawe agacaza agaca kubwira ati ntiwubahe so na nyoko ahubwo wubahe umugore wawe ntiwubahe so na nyoko ahubwo wubahe umugore wawe aho bwa mbere ni ya ntambu ko ya mbere y'agahamo ashizeho itegeko rinyuranye n'itegeko ry'Imana hama agaca aguhimiriza kubaha umugore wawe mu gishingo cyo kubaha so na nyoko ubugira kandi agaca avuga ati ko wanze kubaha umugore wawe wewe wagumye kubaha so na nyoko kubera ibwirizwa rivuga kubaha so na nyoko hama wewe ugaca wanka kubaha itegeko ryashyizweho n'uwo muntu hanyuma umuntu agaca ashangashirwa akavuga ati ko waze kunyumvira agaca gukubita akakwica akamuturira ako niko twitwa agahamo kaboneka muri Bibiliya nk'uko n'amasomo abyemeza namaze kuyakubwira ikibazo ngaha kindi kiza mu bantu benshi ni iki ko tumaze kumva agahamo akariko mbega nibande bazohama nibande bazohamwa ibi nabyo nyene birakwiye yuko tubimenya kubera yuko hari umugwi w'abantu bazohama hakabaho n'umugwi w'abantu bazohamwa nibande bazohamwa mureke dusesangure neza turabe iki jambo ry'Imana rivuga tuzi neza yuko Satani yitwa umwami w'isi mu mutima wiwe mu byifuzo byiwe icyo agendereye n'icyo yifuza nuko aba umwami w'inosi n'umwami w'abantu bose bamukurikiye nkuko tubibona hariya muri Luka igice cya kane ku murongo wa gatandatu Satani arazi neza kugira ngo yitwe umwami nuko aronka abantu bamuyoboka abantu n'ibiremwa by'Imana abemera bose ko Imana ari umuremyi wabo bacika ibiremwa byayo kandi mu gucika ibiremwa byayo no kwemeza yuko Imana ari umwami wabo mu gushingira intahe Yesu Kristo yuko ari umwami wabo nuko bamukunda bakitondera ibyagozwe byiwe nkuko biboneka hariya mu gitabo cya Yohani igice cya 14 ku murongo waho wa 15 ndagira ngo mugenzi utahure neza icigwa intambuko ku ntambuko ngira ngo wumvise yuko turiko turagenda buke buke kugira ngo ushobore kuba ushobora kumenya byinshi ku byerekeye ino ngingo mu gihe rero Satani yumva yuko abantu bomuyoboka icakora ni gushiraho amategeko anyuranye n'ay'Imana abantu nibumvira amategeko y'Imana bazoba bari kubaremeza yuko Imana ari wo mwami wabo ariko nibumvira amategeko Satani yashyizeho bano bantu bazoba bari kubarumvira Satani ni kuvuga ngo bazoba bari kubaremeza yuko Satani ari umwami wabo rero nkuko tubibona hariya mwakiriya gice cya 13 cy'ibyahishuriwe Yohana tubona yuko Satani nk'ikiyoka cy'amahero cyahaye ububasha bwacyo igikoko nacyo tukaba twarabibonye yuko ari ubupapa hama upapa nabwo bumaze kubona yuko bunaniwe hari ya mu byayishyuriye Yohana twabonye yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizoha ububasha ubupapa n'ubuprotestanti bwiyunze kugira ngo ya mategeko yashingwa ku bwombe bwa Satani anyuranye n'ay'Imana ahimirizwe abantu kuyitondera kandi mu nyuma bizotera biza ngo cya gishushanyo cy'igikoko kicishe abatazogisenga bose. Mu yandi majambo, abantu bazohama ni igishushanyo cy'igikoko kino nacyo ni amashengere amadini yaguye harimo uprotestanti n'ubu ekereziya katolika, ni kuvuga ngo amashengero y'ubupapa hamwe n'amashengero y'ubuprotestanti azokwiyunga kugira ngo ashobore kwicisha abatazokwemera gukurikiza inyigisho zabo zose. Izi nyigisho nazo twamaze kuzumva ko ari inyigisho zinyuranye n'inyigisho ziboneka muri Bibiliya, ni kuvuga ngo amategeko anyuranye n'amategeko y'Imana. Rero nk'uko tubibona hariya kuriya murongo wa 15, 16, 17 w'igitabo cy'Ibyayishyuriye Yohana igice cya 13, ano madini yaguye yubatse igishushanyo cy'igikoko siyo azokwica ahubwo azokwicisha. Hariho abo bazokoresha bano nabo n'abatware b'ibihugu bimwe bimwe abari bajejwe kugwanirira bazokoreshwa mu bundi buryo kugira ngo bashobore kugwanya ubwoko bwera. Bamwe bamwe bazogenda babisinya batabizi, basinye bibaza ngo ni kurondera neza n'amahoro n'umutekano abo barongoye, ariko basange bitaye mu mitego yo kwica no kugirira nabi abo batagomba kubigirira. Aha simvutse ngo bose, kuko muri bo hariho abakorana ino migwi mu buryo bw'ihisho. Twarabonye yuko iyi migwi mu buryo bw'ihisho bw'ibanga yabayeho uhereye kera, ariho yabayeho ivuga ngo hariho n'abandi abari mu nzego z'ibihugu bitandukanye barikorana n'ino migwi iri kurondera guha ububasha igishushanyo cy'igikoko kugira ngo cyicishe abatazogisenga bose, abandi nabo bagisenge. Rero hari n'abandi batabizi bazobikora batabizi, ni kuvuga ngo bano bantu bose nk'uko tubebye kubumva nibo ikibazo umuntu wese yoca yibaza n'icahe. Ikibazo umuntu kindi gisigaye ni kumenya ni bande bazohamwa. Tumaze kumva icyari cy'agahamo, tumaze kumva kandi n'umugwi w'abantu uzohama abandi. None ni bande bazohamwa mu by'ukuri? Ni bande? Bibiliya yigishiki? Igitabo cy'Abaheburayo ku murongo waho ku gice cya 12 ku murongo waho wa 25 hagira ati, mwirinde ntimwange kumva iri kwiravuga abantu bazohamwa n'abantu birinda ngo banke kumva, ni kuvuga ngo baririnda bakumva iyi jambo ry'Imana ririko riravugwa ngo babandi ba kera bobo ntago babikoze ntibizeye hamwe banka uwawuriye mu isi kweho tuzorushiriza cyane kudakira namba dutera ibitugu iyi tubarira iri mu ijuru. Mugenzi, abantu bumvira ibabwira iri mu ijuru bakumva ijambo ryayo riboneka muri Bibiliya nibo bonyine bashobora kukira nibo bemegwa n'Imana bano nibo bo nyene bazohamwa abantu bama biteguriye kumvira bumva iki jambo ry'Imana ribabwira. Reba ukuntu Pawulo mwakiro gitabo ciwe cy'Abaheburayo yanditse hariya mwakiro gice nyene cya 12 ku murongo waho wa kabiri. Dutumbire Yesu wenyene niwe nyanduruko yo kwizera kandi niwe yagusozeye uwo kubw'umunezero yashizwe imbere yihanganiye umusaraba ntiyagira ikindi soni zawo abyagira iburyo bw'intebe y'Imana. Ni twebwe abantu bizeye Yesu Kristo bana biteguriye kumvira batumbire Yesu wenyene wenyene uwo bizigiye bakunda kandi mukumukunda bakabigaragariza mu kwitondera ibyagezwe byiwe. Abasigaye nkuko tubibona hano mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana igice cyaho cya 14 ku murongo wa 12 basigaye bitondera ibyagezwe by'Imana kandi bafise n'ibishingira Yesu ntahe. Bano bonyene nibo bazoshobora gushikirwa na kano gahamo. Mu yandi majambo, umugwi w'abantu base kwitondera amategeko y'Imana nibo bazoza guhama abantu bitondera amategeko y'Imana. Iyo turiko turavuga rero amategeko y'Imana, ntago tuba turiko turavuga ikindi mumve ngo turiko turavuga ibyo kujya cyane, turiko turavuga ibyo kwambagwa cyane, turiko turavuga ibyo kugenda cyane, ibyo guhagarara, ibyo kuvuga cyane cyane bugufi mugenzi, ntago ari ibyo turi kuvuga. Turi kuvuga amategeko y'Imana 10 yagaragariye mu rukundo Imana yadukunze ikemera kuza igacika ubusa natwe kugira ngo ikiremwa muntu gikire. Yesu Kristo amaze kuza yazanye ukugororoka mu mitima y'abantu bose bemera kumwizera, abantu bose bemera kumukurikira, yazanye ukugororoka muri we. Rero abemeye gukurikira Yesu Kristo baramukunda, bakitondera ibyagezwe byiwe, bakitondera amategeko yiwe. Bano bonyene nibo bazohamwa, ariko babandi bigisha bavuga ngo amategeko y'Imana yaravuyeho, nta mpamvu yo kwitondera amategeko y'Imana. Abandi bakavuga ati tuzokwitondera rimwe, ayandi twarayahinduye. Bano urwango banka amategeko y'Imana, niko rwango banka n'Imana. Runo rwango nyene bazorubandanya banye n'abasigaye bitondera amategeko y'Imana nabo babanye kugeza naho bitsamwe imigere, ingumu n'amakove, amazasu n'urupfu ruze. Mugenzi, ndagira ngo ushobore gutahura hano hantu, na cyane cyane turinze gushyirako n'ikibindi byanditswe bivuga dusomye mu gice cy'Abaheburayo igice cyaho cya 13 ku murongo waho w'indwi haratubwiye hati mwibuke ababaganza. Ni kuvuga ngo bano bantu basigaye bitondera ibyagezwe by'Imana, barafise ibintu bibaranga. Ndagira ngo mugenzi ushobore kubyumva, kubera yuko hari umuntu ashobora kubiyitirira, umuntu akabyiyitirira gusa ariko ataririmo, umuntu akabyiyitirira gusa. Nimurabe mwibuke ababaganza bakababwira ijambo ry'Imana, mwitegereje iherezo ry'ingeso zabo, mwigane ukwizera kwabo. Pawulo arerekana umugwi w'abatoranijwe ukuntu umeze, n'umugwi uri ku rutonde, ukorera ibintu byose ku rutonde. Imana yawutoreye abarongozi, ababaganza, kugira ngo barushirize kubayoborera mu byiza, mu mwiza, bave mu mwiza w'umuzitanya, batumbere mu muco wa Kristo utangaje. Bagomba kubumvira, babareba, babakurikirana. baraba ibyiza biboneka muri biri ukuntu babigenderamwo nabo bakabigenderamwo bakababera karuro keza kubera yuko abaganza bahamagarwa gukurikira Yesu Kristo intama za Yesu Kristo nazo zobaraba zikurikire Yesu Kristo nkuko nabo bakurikira Yesu Kristo. Yesu Kristo uko yararejo n'uyu munsi ni kwari ntago yigera hinduka n'umwami w'urukundo ibyiwe biri konforme n'ibintu bidahinduka nta muntu wo kubihindura ahari nta nama nimwe yokogwa n'abantu bo ku isi ngo bahindure iby'Imana yavuze. Oya, ni kuvuga ngo abantu bari mu ruhande rwa Kristo n'abantu bavuga bafata Kristo nk'uko ari batiyumvira ati no munsi Kristo yahindutse ibintu tubihindura uko kubera iterambere kubera ihindagurika ry'ibihe cyangwa ikindi kintu ngo ubu rero ngo uhadutse ubumenyi bushasha ngo reka tubyinjiremo neza ngo turabe ngo kumbure iki tugihinduye ukubwo coboko. Oya, byarahishuwe. Yesu Kristo yatubwiye buri kimwe. Wa wundi Yesu Kristo wa kera, wa wundi wo muri Edeni, wa wundi abana na Mose, wa wundi yayobora Abisirayeli akabakura muri Egiputa bajyana mu gihugu cy'isezerano, niwe yaje agapfa kandi na nuno munsi niwe turi kumwe niwe ari karatuyobora ku murongo w'icyenda ntimutwagwe n'inyigisho z'uburyo bwinshi zadutse abantu bari muri Kristo Yesu bana batuje bagaburirwa nawe ntabwo batwagwa n'inyigisho z'uburyo bwinshi byadutse bibi bariya bavuze ibi bariya n'ibitangaza bariya ba nibi ibyo akaba ariko byo gutwara. Oya, abari muri Kristo Yesu basigaye bitondera ibyagezwe by'Imana bafise umuzi bubatse kuri we ntibatwagwa n'inyigisho zitera zaduka na kino gihe ku murongo w'icumi na kane kuko hano turahafise igisagara kizokwamaho ariko turondera ikizoza ni kuvuga ngo bano noneho basigaye bitondera ibyagezwe by'Imana badatwagwa n'inyigisho z'ibyaduka bamenyanye na Yesu Kristo bano ntabwo barorereye ibisagara bya hano ku inosi nta nubwo barondera guhindura inosi no paradizo nta nyungu z'umubiri barondera. Oya, dusubiye hejuru gato kuri uno murongo w'icyenda hariho amajambo akomeye avuga ngo kuko icyiza ari uko umutima hano ntimutwagwe n'inyigisho z'uburyo bwinshi zadutse kuko icyiza ari uko umutima ushikamizwa n'ubuntu bw'Imana ntushikamizwe n'ibyo kurya kuko ahabishize muri byo bitaragiriye ikimazi ni kuvuga ngo ntabwo tugomba gutwagwa n'inyungu z'umubiri ibyo turya ibyo twambara kubaka amazu kugura imodoka usibye gusa yuko imodoka ushobora kuyigura kubera igufashe mu ivugabutumwa ushobora kubaka inzu cyangwa ugakora ikindi kintu kugira ngo bishobore kugufasha uburyo bwo kubaho hano ku isi na cyane cyane muri ya ntumbero dufise yo kwerekana urukundo rwa Yesu Kristo ku batararumumenya ariko ntabwo ariho dushitse umutima ntabwo ari inyungu z'umubiri turondera abantu bose bazanye inyigisho zizimiza ni uko baba barondera inyungu z'umubiri aba rero inyungu z'umubiri zabo ntizabura bazoca barondera uburyo bahama abantu bari kuba bariyigisha inyigisho ya Bibiliya rero abasigaye bitondera ibyagezwe by'Imana bafise ikindi kintu bategereje nabategereje kwitondera bategereje umunsi w'umuremyi wabo bitondera amategeko y'Imana basigaye bitondera amategeko y'Imana yose n'isabatirimo ariko kandi bategereje ukugaruka kwa Yesu Kristo kandi bubaha uburunguzi, bubaha ababaganza bagenda nk'uko bagenda mu gihe ababaganza baba bakorana umwete berekera kuri Yesu ngo abo baganza nabo bame bagenza gutyo. Reba ku murongo wa 15 nuko na ntaryo twabiduha Imana ikimaze cyo kugenguruka tubiheshwa n'uyo nico buto z'iminwa ishimwa iza izina ryayo, ishima izina ryayo. Icyo twebwe duhamagarirwa n'icyahe, twebwe duhamagarirwa kwaba twubaha Imana. Abaribo nibo bantu bahari gusa bubaha Imana, bama barondera gukora icyiza, bafashe ingingo yo gutandukana n'icyaha. Kandi Yesu ufata ingingo yo gutandukana n'icyaha wese arabimushoboza, babibyiza. Iminwa yabo ibyivuga ni ibyiza, n'amajambo yo gukuza no kugirira neza abayumva. Inyungu zabo ni izo kubona abantu mu kurangiza kino gice ciwe ahamagarira umuntu wese kubera ubuganza mugenzi we. Avuga yuko dukwiye kwama duhagaze bwuma muri Yesu Kristo kugira ngo umwe wese aho Imana yamuhaye kurongora abandi twame turongora, twerekezanya twese ku mwami wacu n'umucunguzi wacu ku byiza. Mugenzi, n'amahitamo yawe rero guhitamo kuba mu ruhande rw'abantu bakurikiza amategeko y'Imana bakagendera ku ndinganizo nziza ya Bibiliya, canke ukihitiramwo kugendera ku byiyumviro by'abantu canke by'iwawe, ukazobura ubwami bw'Imana ukazohana. Umuntu wese aganza, Pawulo amugira inama ikurikira: abarinda abantu baganzwa, mwumvire ababaganza, mubagamburukire, kuko aribo bama bagabye bazigaba imitima yanyu nk'abazoyibazwa. Mugenze mutyo kugira ngo babikore banezerewe batitsa umutima, kuko bimeze bityo atacyo byobamarira, byomarira na mwebwe. Apana kurondera kunaniza ababaganza, oya, ahubwo dukore tunezerewe, dushira hamwe twese nk'abatumbereye gushika ku mwami wacu Yesu Kristo. Rero urashoboye kumva kandi urashoboye gutahura neza ikijambo ry'Imana rivuga mu cyigwa kizokurikira. Kumbure wamaze gukurikirana kino, bizogushoboza kuba wogitahura neza ku kazoba ari cyigwa gikomeye kivuga iby'ikimenyetso cy'Imana hamwe n'iki gikoko. Mugenzi, ndaguhamagarira gufata ingingo yo guhitamo. Kandi nono wewe ugomba guhitamo gukurikira Yesu Kristo, nawe agushoboze kwitondera amategeko ya Data wa twese, canke ushobora gukurikira nk'uko wundi witwa Yesu Kristo ataboneka hano muri Bibiliya agufasha nk'eka guheba kwanka amategeko y'Imana. Ariko si uyu tubona twe muri Bibiliya. Ushobora gufata ingingo yo guhitamo ibyo wigombeye, ariko mugenzi, nagenda kubwire yuko ukuri nuku wewe ugomba gukunda Yesu Kristo ukabigaragariza mu kwitondera ibyagezwe by'Imana kugira ngo uzohabwe ku byasezeranywe bigiye kuza. Yesu agiye kuza vuba, buno butumwa nibwo dufise kandi nibwo twamamaza tubarira abantu bose. Mbere niyo ni nacyo zina ryacu twitwa abategereje, kubera yuko twamamaza yuko dutegereje tugahamagarira n'abagenzi bacu bose kuza kugira ngo bifatanye natwe dutegereze kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Iyo shingano Yesu yaduhaye hariya muri Yohana igice cya 24 yayihaye njewe, yayihaye n'abantu bose bemeye kumukurikira bamwizeye, ngo babwire abantu bose yuko bakwiye kwihana ibyaha bagatandukana n'ingeso mbi z'abisi n'iza Satani, kugira ngo bari ku bwami bw'Imana buganze muri bo bitegure umunsi wiwe wa kabiri ugiye kuza. Ndagenda kubwira mugenzi yuko Yesu agiye kuza vuba. Ego, Yesu agiye kuza vuba. Ubintu bikomakomeye bizoba bimuzanye, kandi natwe ubwo bamwizeye dufisemo amahirwe. Harimo iki kintu ngiye kukubwira: azobaje kugira ngo atange ibyasezeranywe. Ibyasezeranywe nabyo bikomeye, harimo ubugingo budahera n'ibyiza byose no gusezerera ibibi urunuka ubutazosubira kubona ikintu cyitwa ikibi. Kugira ngo ibyo bintu bishoboke, ni uko azobanza kurimbura icyaha, kandi icyaha azokirimbura na n'umuntu wese yemeye kubiko bwacu. Nyabyaha wenyine yanse kubireka, ni kuvuga ngo hari kuba umunyabyaha iyo ntago yari ingorane ndende, ariko kwanka kubireka ukabigumamo, Yesu Kristo akazorindaza ukibirimo. Uwo munyabyaha wenyine ni we azopfa apfanye n'icyaha ciwe kubw'ubugaba bwiwe yanze kukirekura ngo Yesu Kristo akimukuremwo. Yesu agiye kuza vuba, ego, kandi azorimbura icyaha, kandi icyaha azokirimbura n'umuntu wese yemeye kubiko bwacu. Umunyabyaha yanze kubireka, niwe wenyine azoshana n'icyaha ciwe. Ariko abagozi bobo bazohabwa igihugu gihora ari icyari bihe bidashira, niho mu gihugu cy'ibyiza, aho abakirijwe bazoba bahashikanywe no kwizera umwami wacu Yesu Kristo. Mugenzi, izere Yesu Kristo bicitwa uno munsi, ntakire ijambo ry'Imana. Ushobora gukora partage ugapartaja kugira ngo buno butumwa rino jambo ry'Imana rishobore gushikwa no ku bandi. Ikindi nacyo ukora, niba uri mushasha ushobora gukora abone subscribe kugira ngo ushobore kuzokwama nawe ukurikirana ibyigwa bizokurikira. Mugenzi, hari byinshi wokora nawe ugafasha uko umutima wawe ukugobereye. Nka kino gikorwa dukorera Imana mu kuzana abazimiye kuri Yesu Kristo. Ikindi nacyo, ufise ikibazo cyangwa inyunganizi, ushobora kubyandika muri komenteri cyangwa nimero uri bubone ku mpera ya kino cyigwa. Yesu akugire neza, aguhe umugisha, aguhe kwawe umwizeye ibihe byose. Bagenzi, nta kindi jambo ry'Imana.
Ejeje gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza, aha bakirijwe bazoba bahashikanye no kwizera umwami wacu Yesu Kristo. Mufise icyo mubaza cyanye mwipfuza kutwandikira kuri iki cyanye kiriya, cyanye mwipfuza kujya muri groupe ya WhatsApp, twandikire kuri izi nimero zikurikira: akamenyetso ko guteranya 257 268 269, akamenyetso ko guteranya 257 268 269, canke ukabyandika muri komenteri. Gira nawe ucuterereye mwa kino gihuwa dukorera Imana mu gukora partage kugira ngo buno butumwa bushike no kubandi.